uNkulunkulu emhle njalo umuntu ovukile ephila asibonge. I'm the top anonymous abantu mayebuza obatshela awungazi. Ngiphuma eMpumalanga and siyazi naseBhayibhelini kubhaliwe izazi zayiphuma eMpumalanga abantu abazizinto bakhona eMpumalanga. Sizokhuluma ngendaba zomnotho sesidinga ukuthi sindle eminyama abantu abamnyama ke sihlangane sibe nendlela yokusebenzisana ukwakha umnotho wethu siyeke ukuba nomona njalo njalo.